Mimi ne da etwa mu ya ana omanyim panimfo ede ba yesɛ. Sankofa yanchi na wakaipa ne pa kwasafo dwuma ede ba yenkurase enti na nie. Mimi ne da ede bosumi bia kan no. Wobetuo sika no mo asra omanfo am wode ho ahyem am wotumi asiesie wo mpotemu sɛ de beyi a ahonedie mapa. Ebetena omanyim mu ya brofo di ndaso ene National Sanitation Day. Okɔhwe madin ne wonkra ha no mo no a na omanfo no de free dwakɛse wo kɔ no mu emu emebi nso ede fa aka akɛse na nkete wo kɔ no mu kɔtete mu ema wane wa kanso etwen praye pra montene so aboko bi madin na mrahye bedwani ene wobrua amadu sorogo ode tu omanfo enim se wontwen ema National Sanitation Day yi nru ansa na wasiesie wompotemu.
The problem is the character. Don't put that in and expect somebody to come and do it. So we need to cultivate the character of cleanliness.
Madina Lankwantanang Abedekwe women's ni mu and a share madjume de ye to me call so one wano. Sanson and penny for Edwin Munyam so et be et se a bank cratch or honomo or Ra Franklin Anku or Rasaka Dramani Numina.
Put it here in this obedient Rob and Swan Cross. Rob and Sue.
Ade ba kwa manfo bebre na na enwenwe ho efa National Sanitation Day ho ense o manfo ebesi kemu atetee edegu nkwanchen no ebegu ho no mu ama ensuo anase mframa sa twen akogumu bio na nso kopiemu e wo madina mpotemu dia na wone zoom la adwuma no ene o meye dum je adwuma no ne di nsa wo so a wo hwe mawura bia wo bobo ano no wo hye bie ade bi nso so ekogudie wo so wo de go.